After signing this marriage certificate, you become legally married.
Yes.
You have been to the chapel?
Yes.
Hamtapigiwa picha hapa, hii si ya kupigiwa picha.